muda kama semi na kuna muda nikaa na pendo na jini mana penzi lako ndege mti niko mato ya josha tulia mimi for your love let me sing sing nishakulea tari mapenzi tamu pipi ya kijiti ah. Ukilamba unacheka na kibaridi hiki nyuzi 25 ya mkeka penzi alishikiki linavyotetemesha situfunge muziki nikonyeshe jinsi navyocheza mina mapost na mimi mapost na mimi 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 mina mapost na mimi mapost na mimi
na sio nyumba wala raha tu zimenizidi sio mambo mitana penzi mwenye nafaidi onalishwa na gala na kumbatwa kwa baridi usinyone na ngara na tuzwa na bibi oh, oh.
Matikiti kudondoka matikiti kudondokea marafiki wani hivyo chunga wanayongea kande kande nikichoka so narudi unanifokea mwenda mwenzo likutoka mambo fiongo janinukea
tamu pipi ya kijiti
ah.
Ukilamba unacheka na kibaridi hiki nyosesheni ya tandoa ya mkeka penzi halishikiki
ah.
Linavyo tetemesha jamani situfunge muziki nikonyeshe jinsi navyocheza mina mapost na mimi
mapost na mimi
mina mapost na mimi mapost na mimi mina mapost na mimi mapost na mimi mina mapost na mimi mapost na mimi mina mapost na mimi
mapost na mimi mina mapost na mimi mapost na mimi mina mapost na mimi mapost na mimi mina mapost na mimi mapost na mimi mina mapost na mimi
goja unusiku wa mchana hold up ini leo au ni jana mapost na mi ah nankumbusha mjana roho na virusha ntakuja kufa mchana nimepagawa uwanjani na sijui ngapi ngapi refa ni nani mbona mpira haujikati nichagua kijani yellow au pop au nije muda gani ili nende na wakati unawakanya mabisho tandani unanipa show mpaka nasahau show
ah,
unachanganya kwenye roho sija kundanganya no weka pens neke do
ah, when I'm a boss na me, my boss na me, when I'm a boss na me, my boss na me, when I'm a boss na me, my boss na me, when I'm a boss na me,
my boss na me, me na my boss na me, my boss na me, me na my boss na me, my boss na me, me na my boss na me,
my boss na me,
when I'm a boss na me, me na my boss na me, me na my boss na me, my boss na me, me na my boss na me, my boss na me, me na my boss na me.
How do you?